Bengisathi ngicela usithathe usibeke kweyophenyane nanokuthi inombolo yithini manje KwaZulu-Natal.
Maphisa, ngiyafisa ukudlula kule i-Ecoli ngoba ngizwile uma siyishiye ekuseni.
Yes.
Ibingacacile. I-Ecoli i-bacteria etholakalayo emanzini kakhulukazi.
Absolutely.
Kuyenzeka i-Ecoli itholakale ungene kulawo manzi ungaguli. Ingakwenzi lutho. Kodwa zikhona iy'nhlobo ze-Ecoli ezithi uma ngabe zikinfekthile nakhona ama-numbers athile bese uyagula.
Okay.
Ukugula kwakhona kuvame ukuthi kube ukuthi ukhishwa isisu nama-cramps uyabuyisa.
Okay.
Okusho ukuthi athinda lokho esithi i-gastrointestinal system.
Absolutely.
I-GIT. Okay. Emehlweni esikhathini esiningi uma ngabe kuba ama viruses
yes
noma ama bacteria
yes.
i-Ecoli asika kuvamisile ukuthi itholakala sibuyele kuma numbers ama numbers pink eye conjunctivitis
yes. Absolutely.
Njengamanje abantu asebe diagnosiwe kusukela ngomhla ka 26 February asebetholakele benayo hayi ukuthi abanayo
manje yes
ba 20,781 kulaba bantu kukhona laba batholwa ngalowa February sebedlulile abasenayo manje
yebo
kusho ukuthi abanayo manje kuedwa kuleyo nto leyo.
Absolutely.
Isizathu sokuthi si-add ama numbers ukuthi sifaka abantu abake baba infection okusihlupha kakhulu njengamanje ukuthi asinalo iqiniso ukuthi i-virus i-bacteria yama irritants ifangi on zonke lezi zinto ezenza ukuthi ube ne-infection. Kukhona esikutholayo maphisa ngicabanga ukuthi once ngakukonfirma sizosho ukuthi ayinayo i-virus etholakalayo kuma viruses ajwayele ukuthi afaka umuntu abe ne-conjunctivitis or pink eye. Kodwa okubalulekayo ukuthi there is a virus ekuthiwa i-coxsackie virus khona ekuthiwa i-adenovirus iwona ngokuvama ukuthi abe khona. Then bese kuba ama-bacteria. Nakhona kuma-bacteria kuba ama-bacteria owatholayo futhi esikhunjini o-staphylococcus namanye. Bese kuba namanye asexually transmitted. Loko kubaluleka kakhulu ey'nganeni ey'ncane.
Okay.
Ngoba lawo angaba ne ne complication enkudlwana kunaloko esikujwayele. So ama numbers ethanjalo kodwa kungenzeka futhi lama numbers awanele ngoba abanye abantu fika ukuthi umuntu ayuphenyana uthi ngihlalele
ekhaya
luphele vele emva kwezinto ezintathu ezifo ebese umuntu athi sengiright abuyele emsebenzini abanye athe nalo aqhubeka emsebenzini nomunye akakwazi ke vele angithi kusekhona la uthola ukuthi umlungu uthi ngikufuna emsebenzini uma usakwazi ukuhamba bese bengazike so kumbenze ukuthi ama numbers ethu makhulu kodwa asikawatholi wonke.